Indege imbere yuko itangura kuguruka dora twumva abayijejwe bavuga ngo nimufunge ngimikanda ngo serevo sentir kwari kugira ngo twitegurire niyaguruka tujane nayo none namwe tubasabe mwikazanure twakire ubutumwa bwiza ni jambo nashizwe ku mutima na mwe mu Imana mwiyerekwa nagize kuva mu mwaka wa 2017 kandi sinari muri iki gihugu cy'u Burundi icyo gihe nari muri Central Africa mwe mu Imana arangendera aranyereka aranantegeka ati bidakweretse nibi ndakubwiye uzobibwira ihanga ryanje ry'abarundi kugira ngo mbashe kurigirira neza gusumba turamaze kubisabikanya na bamwe mu matorero atandukanye mu mashengero atandukanye ariko ndumva igihe cyiza cyane Imana yaduteguriye kugira ngo dushobore kumva ikindi kirenza kuvya Imana imaze kutugira no kudukorera cyo girira neza ugira kandi ihanga ry'Imana ihanga ry'abarundi ihanga Imana ikunda cyane kuko yari toranije dushobora kuba tutabizi cyangwa tutabibona mugabo uko n'ukuri uzofuka mawese agasenga akaja ku karago agashika imbere y'Imana aciye bugufi afukamishije amavi y'umutima wiwe azobona ingene Imana yakunze Burundi ningene yamibugirira neza reka ndabasabe kugira ngo dusome ijambo ry'Imana bari ryo ritumurikira hanyuma duheze twinjire muri ubwo butumwa bwiza ijambo Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 20 umurongo kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 34 ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu ahumura impumyi zibiri ijambo ry'urufatiro Ligenga kino gikorane rimanitse no ngaha hejuru y'iyi tribune dusanga mu bami igice cy'icumi murongo wa 22 riravuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi ni uvanga nyamwo umubabaro na mubabaro auvangamo kandi ijambo Imana yatuzirikanije riratubwira ngo akanwa kacu kavemwo nikakavemwo imvugo ryoshe ni imvugo y'umururazi ngo ntimusimbe imitima Imana iratubona mbega ivyo twabwiwe bega ivyo tweretswe bega Imana idushaka ko ubwo turakibona canke se turacumva ni nayo mpamvu mu ijambo ry'Imana twasomye bwa mbere aho umwami Yesu ari kagendagenda mu gisagara ca Yeriko ari kumwe n'abantu benshi barimo n'abatumwa biwe yahuye n'impumyi zibiri akazihumura mbega ivya Yeriko bimeze gute mbese ga ivyo Burundi byo bimeze gute Yeriko ngo ni gisagara ca mbere dusomye mu gitabo ca mbere ca Yoshua ni gisagara abanyisiraeli bambukiyemwo bambuka Yorodani kugira ngo bashikire igihugu cy'isezerano cyari gisagara cyari gifise amateka akomeye muvyo kugabitaniriza Imana ninacho gisagara cahavuye kandi Yesu akoreramo ibitangaza bikomeye ninaho dusanga ahumura impumyi ninaho dusanga umutoza Kori Zakayo ahinduka ni naho dusanga nibindi bikorwa byinshi Imana yagiye ikora ni nkuko Imana nayo yakoreye neza Burundi bwacu ni nkuko Imana nayo yagiriye neza Barundi aho yigeze kuba igihe Burundi nabwo bwari mu ngorane zitoroshe ingorane zo kugabitanya ingorane zo kutumvira Imana ingorane zo gusenga ibigirwa mana ingorane zukonona no gukora ibyaha ariko Imana iharemera ubuntu iharemera ibihambaye iharemera ko ari cyo gihugu ca mbere muri Afrika yabasenga Imana yabumva yuko Yesu ari umucunguzi wabo bashira mu ibwirizwa shingiro yuko Imana iri imbere iharemera yuko mu gihugu mu bihugu byose bya Afrika ariho hasohoka itegeko decret presidentiel ishinga ibiringo byo gusenga Imana ishinga ibiringo byo kuninaza Imana ikabishinga ku mateka y'igihugu kugira ngo nituze tugira mu nzira zitari z'Imana hari gihe umuntu atamenya ko ari mu bihe by'umunezero hari gihe umuntu atamenya ko ari mu bihe by'insinzi hari n'igihe umuntu atamenya ko ari mu bihe by'ingorane wagira ingorane niniya mu myaka yahera insoro zikivugira impande zose umuntu yaza kumenya ko yahatswe ashitse hatumwa tumwira akavuga terega twahatswe ati je gwahitanyira ubundi ati gwahitanye umutoto w'igitoki mugaba kirikariruka ari muri zongorane ntiyashobora kuzirikana neza idanje yarimo no kumunezero biragenda uko umuntu akaza kumenya ko ibintu byari byoshye birenganye